camino te pene, karama tune, kite iwi, kia pata otari, whakaromo mai ki te tangia te pene, karama tune, kite iwi, kia pata otari. Yeah.